sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turagarutse muri wa mwanya tubashikiriza amakuru akomeye cyane avuga irya nino mu bisata bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi turi ku igenekerezo rya 2024 nyakanga umwaka w'2023 tukaba tugarutse kugira tubashitse kwa yakomeye avugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu nyuma zuko hari ko harakwiragira amakuru akomeye cyane irya nino ku mboga hwaniro y'ibijanye no gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cacu c'u Burundi umwe mu basirikare bagendanira umukuru w'igihugu arahejeje gukora ibara nibiki yakoze yabitegetswe nande ivyo raza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mwibiganiro byacu kandi turaza kugushitsa kwa makuru akomeye cyane ajanye n'amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General de Police Alain Guillaume Bunyoni kuri wapfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega hari abantu bakomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bihejeje kumenyekana ko baciriwe urwo gupfungwa ubuzima bwabo bwose n'imiliyoni 30 zindishi yakababaro ni iki bakoze bagikoreye hehe birahurira hehe n'ubutegetsi bwa Gitega navyo uraza kuvyumviriza mwidonido ry'amakuru yacu mwibiganiro byacu kandi turaza kubashitsa kwa majwa akomeye cyane twaronse mwibanga ntangere uribaza naye abande bayavuze kuzihemvo arahindura iki ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi wewe cusabwa manuka munsi video urabanze jambo sabone ufyonde ko racubona harakazogera naho nyene ufyonde ko ama tuje turabana amakuru nibiganiro tubashitsa ku munsi eka dodatevye dutangurira amakuru yacu ku rubanza rukomeye cyane rwahejeje kuba aho abantu bagirizwa kwica Jacqueline Ndaruzaniye w'imyaka 75 baciriwe gupfunga ubuzima bwabo bwose no gutanga indishi y'akababaro y'imiliyoni 30 hamwe no gufata amatungo y'abavyagirizwa urubanza rwaciwe kuri uyu wa 2022 nyakanga umwaka w'2023 uwo muhisi yishwe mu ijoro ryo ku 12 rishira uwa 13 nyakanga ku mutumba wa Rugunga muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza n'uburengero bw'u Burundi 2/3 bavyagirizwa biyemereye icaha umushikiriza manza yamenyesheje ko habaye n'amanama yo kwica uwo mutamakazi w'imyaka irenga 70 yahavuye akererwa mu ijoro ryo ku 12 rishira uwa 13 nyakanga umushikiriza manza yamenyesheje ko uwo yishwe yaciye ahambwa umutwe mu kibanza kimwe umutumba ahandi Dieudonné Manirakiza avukana n'uwo yishwe niwe yateguye kumwicisha nk'uko biri mu vyagirije yashaka ko itongo ry'umuryango ripima hegitari 8 rica rimwe gukira rikaba ririmo umuceri rikotwa imiliyoni 3 ku mwaka musaza w'uwo muhisi azotanga imiliyoni zirenga 8 z'amafaranga y'u Burundi n'indishi yakababara urubanza rwaciye rutegeka ko amatungo yabo bantu afatwa agashikirizwa sentare nkuru y'abubanza n'amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biruko mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane adushikira ibohero rikuru rya Gitega uwahora ari igihanganye ga mu gihugu cacu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe nuko kuri ubu ngo amagara yiwageramiwe cane mu nyuma z'uko ku munsi wejo ngo yasubiye gukubagurwa bitagira izina n'umwe mu bamucungerera umutekano amakuru akomeye cane twaronse mwibanga ntangere akatubwira ko General de Police Alain Guillaume Bunyoni kuri batawo mu muryango wiwe arekuriwe gushika hareka baryango biwe bararungitse keta atari make mu burongozi bw'iryo bohero na cyane cyane ko afise uburwayi bukomeye amakuru twahawe na bamwe mu burongozi bw'iryo bohero batashimye kwa amazina yabo atangazwa bakatubwira ko kuri ubu General Alain Guillaume Bunyoni arembye amakuru twakuye ko umwe mu burongozi bw'iryo bohero atashimye yuko amazina yiwe atangazwa kumvuza umutekano wiwe akatubwira ko General Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu arembye ngo ariko ibohero ataco ririkorera akora kugira janwe kuvuzwa hanze tumubajije imvo z'ubwo bugwayi yatwishuye ko General Alain Guillaume Bunyoni ari ko araborezwa igufwa kubagurwa bitagira izina umunsi kuwundi na cane cane mu nyuma z'uko bimenyekana ko yari muri wa mugambi ukomeye cane wo gutembagaza ubutegetsi na cane cane ko vyaboneka ko yari amaze kwigarurira benshi mu butegetsi bwa Gitega kuri ubu ngo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Everest Ndayishimiye niwe uri kurategeka ibimugirirwa byose sabaryango ba General Alain Guillaume Bunyoni barahabwa uruhusha rwo kumugeraho canke General Alain Guillaume Bunyoni arajanwa nabo mu ikampu icungerera umukuru w'igihugu na cane cane ko kuri ubu ngo ariko na cane cane ko kuri ubu ngo abo muri iyo kampu aribo bariko bara baramurinda na cane cane ko kurungwa ariko na cane cane ko kurungwa cungerwa nabo muri iyo kampu mwibohero rya gitega abamenyesha makuru bacu barabandanya kugira amatohoza ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko byose idonido biruko mu nyuma zuko ari amakuru akomeye cyane yaje kudushikira kuri umwe mu basirikare bagenderanira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wagaragaye mu nama ya Kakarwi kaba general bishinze gutembagaza ubutegetsi ku munsi w'ejo mu ihoteli yo mu Gisagara cha Bujumbura. Iyo hoteli ntitwashimye ko tubatangariza amazina yayo kumva z'umutekano wa nyeneyo abiheze by'ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bakabona ko ibintu byaba bikomeye cyane mu nyuma z'uko byatanguye kwibonekeza ko bamwe mu bahafi kuri we boba batanguye kumwiyonkoraho baja mu mugambi wo kumutembagaza. Ese umukuru w'igihugu yabyakiriye ate? Nibiki biriko biraba mu butegetsi bwiwe? Ni mu nyuma z'uko ngo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarondeye uburyo bwose bwo kuvana General Prime Niyongabo mu mabanga yiwe ariko yakora kwa gasha uwo yabera pare mu bugeni bwiwe. Kuri ubu ngo biribonekeza ko nawe yahejeje kwinjira mu karugwi k'ibihangange bigira bimutembagaze. Abamenyesha makuru bacu barabandanya kugira amatohoza ku bijanye n'iyo migambi yose iri kwivugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Eka twumviriza aya majambo twaronse mu ibanga ntangere nimwaheza kuyumviriza turaza kuza tubashitsa ko ayandi makuru akomeye cyane avugwa hirya n'ino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nimuyumvirize
inkurikizi twoba turimo deja hari ico novuga ngo inkurikizi zavuga nizo umwanya muremure izo bavuga akuru ya Ronterme kumbure hari inkurikizi zoba ari za Ronterme za kure tutariko turabona uno munsi basi
inkurikizi za mbere two kwita ko aje mu gihe cyavuga igihe cy'imbitagizi nizi inkurikizi zo gucana mu izi inkurikizi zo gukumirana nizi inkurikizi zo gukumira abandi ibyo ni iyo ni yangorane isanzwe iri mu mugambo CNDD-FDD kandi mu gukumira abandi ntihakumirwa abatutsi bonyine nk'uko Kaneza yabivuze hakumirwa wese atumva cyangwa adakubita ibifukamiro ngo abwire CNDD-FDD Uganda asabwa wese atabwira CNDD-FDD Uganda asabwa adakubita ibifukamiro ngo abwire CNDD-FDD Uganda asabwa arakomerewe. Ni ukuvuga iki ngaruka ahandi harakenewe ko dusubira kwiga demokarasi ibereye Burundi kumwe kwa gasore yabivuga muri rya jambo ati demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza ntibe ya demokarasi abarundi igituma nagumye mvuga ko bagumye bayumva nk'uko umenga ikarata y'ubwoko nuko n'igihe Gahutu Remi yashinga Parti Hutu yavuze ko ashaka kuzana demokarasi y'abantu benshi bashobora gutora inzego zabo ko demokarasi ariyo ntwara y'abahutu yubaha agateka kazina muntu igira ati ni ukuvuga ko hari ukuntu abarundi bumvise ko demokarasi umenga na karyo keza ho gushyira abahutu ku butegetsi aho rero naho boshyirwa ku butegetsi hacakenerwa kumenya mbega hagiye umuhutu nde azaniye iki igihugu niyaza aruzanye amacakubiri igihugu ntagisivya kiragwa mu manga nivyo biri kuri CNDD-FDD niyaza arubaka igihugu agishyira ku ntumbero nziza ntagisivya igihugu kirarengana izo ndyane z'amacakubiri mbere gishike ku iterambere rirama ivyo nivyo twavuze kuko nk'uko Ndadaye nta chance twarose nta mahirwe twarose yo kubona ibyo Ndadaye akora uko tumwumva muvuga aho tugeza kiretse ibyo muri propaganda yakorwa na Parti Hutu n'abandi n'ayandi majambo yo yaravugwa ko haba ku ruhande rwa Ndadaye cyangwa kuri Iprona amajambo yavugwa ntiyari meza ariko duhereye ku bivugwa ko muri leta yiwe harimo n'abashikiranganji bamutuka mu nama ariko ategura kubahindura kugira ngo agarukane abo muri Iprona cyangwa abandi yo kubaza ko bumufasha gutwara neza murabo agacapa izo ntumbero atarazishikaho tuvuge tuti iyo ntumbero yagwa gato iyo ntumbero ya Ndadaye Uburundi bwari bufise iyo ntumbero y'abangenda ndumwe Uburundi bwari bufise dufate ko hariho umugwaruka bubu abafise iyo ntumbero yo kunywanisha abarundi bose batitaye ku byo kubacanisha nkuko CNDD-FDD uri kuramaga uno munsi nta kindi kora atakujyanisha abarundi nta kindi kora atari kubacanisha
nawe twari tugeze bonfi mbega inkurikizi zabyo ni izihe uvuge ku nkurikizi
nizo ndiko ndakubwira mu 2015 turi ko tuvuga tuti ikiringo cya nkuru nziza ntigikurikije amategeko ibwirwa shingiro n'amasezerano y'Arusha uwari icegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD witwa umunyabanga mukuru sindabyuka cyangwa icegera cya kabiri muri kukiye yashitse muyinga avuga ati abari bariko baravuga ngo hari nzara inzara nta namwe itahari ku isi ati abari bavuga ikiringo naho ati n'umungu wa rwaruyuzi ndagaye yazize ikiringo ikiye gahuture niye yazize ikiringo ikiye naka yazize ikiringo ikiye aho mwumva ibintu yariko arigisha hari mu 2015 hari mu kwezi kwa gatatu kwa kane amatora yamaze kuvugwa imwe yerekana isa nk'iyamaze gutangura amaze kuvuga ngo ndadaye yazize ikiringo ikihe utsi byakurikiye urupfu rwa ndadaye aho yarahejeje kubwira ikabarundi uri kurabyo aho singiye kuri muri nyamitwe yavuga ko amakaritiye ariko akora imyerekano ari amakaritiye ahora ahungiyemo abanyarwanda bahunze 59 ko kandi yaciye asigara mu bisigaye byabo yabashaka kuvuga abatutsi ko n'uyu munsi aribo bariko barwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza urumva iyo karata y'ubwoko Nkurunziza sende David de kubije ki butegetsi ndeje kuvuga Nkurunziza data ahajyamye najyamye nyene mu maboko yahateza kuja ntahonze ariko turengane ibyo bintu uyibuke sende David de yishite ku butegetsi ikarata y'ubwoko niyo ya mbere ya kinyo bafashe Kadege bafata Domitien Ndayizeye Domitien Ndayizeye yamushyize muri prison ntibamukubise muga Kadege yarakubiswe gushika kwa gupfira muri documentation gushika kuri ibintu bidakogwa atari uwo kuba kuvugira kuri iyi mikoro aba igituma ikibazo cy'ubwoko kitabikomeye abatutsi bagenzi ba Kadege nta numwe yadugira urutoki mwana avuga ati Kadege arapfuye Kadege amerewe nabi bose batambatamba ngo baronke ubutegetsi babwegere bagiye kubona ko bikomeye mu 2015 nabo bashikiriwe ni bya bindi byo kutavuga nimwareka kuvuga rero ko sendende iri gukora nabi ko iri gukora nabi abantu kandi bose byatangura urumva kuri Kadege biraduga ku ba FNL mu kinama biraduga muyinga kwa bangira inama biraduga kuri bamana irumva biraduga muri safisha abantu bose kwabenga turimo abandi turimo mu 2015 bashaka ko bashikiwe rero n'ubu sendende abantu bose badahagurutse ngo uwo mugwe w'inkora bara bo basende dejede bavuga bati hagarika ibi bintu turakeneye demokarasi abaruri nk'uko bayumva kandi bagifuza bataravye ubwoko ariko baravye impumbero y'abashobora kurongora igihugu kandi bariho muba utu n'abatutsi bariho abantu bashobora kurongora igihugu bahagishira ku murongo bakagiha mbere intumbero ku buryo atanu zosubira kwiyumvira ibyo mwariko muratanga ubururo bwo mu karere uburundi icyo gihe nibwamara gushika mu minwe y'abantu bakazana demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza mu myaka 10 uburundi buzaba bugeze ku iterambere ridasanzwe aho mbere n'abazohagendera bazohababaza bati none ubu bwari bwa burundi twahora twumva abantu barira ko bataronka n'igitoro ubu bwari bwa burundi abantu bajya ko bataronka n'isukari ahubwo n'ubuki naye amata byose byasubiye kuboneka mugabo intumbero zende defede ni ni ukonona abantu cyane cyane abatutsi tubereke ko tubagiriye nabi wa muhutu w'inzigo yanyuzwe n'inzigo y'amacakubiri abone ko ari twe dushoboye atanu ubundi iyo bishobora era kuri bariko barabamubonera abantu amazu mu gitagara cya Bujumbura ngo begereye amabarabara babandi bahora bingunganya muri twa dukiyosike inyuma yo kubaturira isoko nkuru ya Bujumbura barabamuye amakiyosike yose ku ibarabara ibarabara ryagiriye isubirwemo cyangwa ngo rigire nimero kuhagura baragiye ruguru ku nka bariya bantu bavuze urufa basohoye inka ku muhora bagira hane bishima ngo barafise inka zigomeze mu nzu zigomeze zitereyo urumva aho harimo intumbero y'ubwoko no kubwinshi bafata ngo ni ibintu bisanzwe hanyuma ubu munyuma ngo inyovu ngo zahari ibururi ngo nahari ihe ngo batarima ngo nibyo biti kare abandi bavuga ngo tera ibiti kugira turwanye ihindagurika ry'ibihe turabona akavura turabona akayaga ngo ibyo biti ngo n'inyovu ngo batagira ngo tugire tuze ngo tuhahe abaharima ngo bagirene ibyo nyine ni hari n'iyindi ntumbero kunyaga abantu kandi abagomba kunyagwa barazwa ubu rero bwadukanye ibindi ngo bagomba kubaka ametaje mu gisagara cya Bujumbura ubu bazaga bashaka kunyaga amaparisere bande ahanini nibandi bahashize ubwa mbere nibandi bahubatse kera nibandi uyu munsi bashobora kubaka itago batofaroze n'ubwo buryo intumbero zose za sende defide nta na rimwe ziza intumbero zigomba kubaka igihugu no kugiteza imbere bazishyira mu marori y'ubwoko gusa nta kindi nicyo gituma dukeneye demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza inkurikizi z'intwaro mbi ya sende defide nazo zizokorwa n'uko abarundi barose abatware beza batakorera ubwoko bumva demokarasi bakayishikiriza abarundi nk'uko bayumva kandi bayifuza yambuga yagwa gatsore n'ubu ni ngaruka ko demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza wa gatsore ndi yavuga demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza ari cyimbiro kikose kiva mu kirere yaba ari kuyishura Albert Moss yavuga ngo demokarasi mu Burundi siyo ngo demokarasi nziza ni yambonye umutwa n'akayibanda bagize rubanda nyamwinshi 59 wa gatsore mu kwishura Albert Moss yamubwira ati demokarasi abarundi batoye ajya amatora yo mu 61 muri nyakanga 18 ati ni demokrasi abarundi nkuko bayumva kandi bayifuza ibibazo by'abarundi namatongo ibibazo by'abarundi niterambere ibibazo by'abarundi namashuri ibibazo by'abarundi turashimiye ububiligi umuzigo bwari bwikoreye bugiye kuwudushira ku mutwe natwe turabemereye ko igihe bazoshima ibyo turiho turakora ko tuzonezerwa
eka tubakengurukire nshuti banywanyi twabanyemwe ibiganiro byo kwiregerekerezo rya 2024 nyakanga umwaka w'2023 tubakengurukire cyane mwe mwese mwajeje gufyonda sabone kubatarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'ivideo murabandise jambo sabone mufyonde ko muraca mu ntara akazogera naho nyene mufyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro byacu nakagaruka iyi ni Burundi Daily News TV.